Hayi. Phakama phakamile, phakama phakamile, phakama phakamile, phakama phakamile, phakama phakamile, phakama phakamile. Phakama 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 phakama. Phakama ndodana njalo phakama ndodana njalo phakama kehla phakama ndodana phakama ndodana phakama phakama konakele manje. Phakama 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 emsini. Phakama 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 phakama. Phakama kakhulu phakama kakhulu. Nkosi yamakhosi. Nkosi yamakhosi. Yini lana madoda? Kwenzakalani esizweni? Kwenzakalani impilo yomuntu? Loba nini sihlupheka? Hlupheka uqala ukuphila uzohlupheka esuzufe. Sikhathele ukuhlupheka. Sikhathele ukuhlupheka. Nkosi yamakhosi. Ukube wawukhona. Ngaba ngikho la. Indlela osebenza ngayo ibuyingixake mina. Uyangibukela abadlale ngami abathakathi nababulali nakho konke. Qhuma sigubhu, qhuma sigubhu, qhuma sigubhu. Qhuma sigubhu, qhuma sigubhu, qhuma sigubhu. Kanti uboshelweni lo muntu. Phakama ndoda, phakama, 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 phakama.